Hello everyone, welcome back to Sunny Life Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Super Stories and namhlanje sikhuluma ke ngoSibongile and the Dlaminis. Guys, the moment that everyone has been waiting for has finally arrived. USibongile nesisu ukubuya ke kwaNomfundo. Asazi ke bakithi ukuthi waduka okwenzakalani, but ileli viki she is coming back to iDrama ke kaThemba indodana yakhe noNjengaye. UNomfundo ke guys, but she'll start to have attitude towards uphetheni ngendlela aphethe ngakhona ke indodana yakhe. Enye into ke bathi ke uNjengaye uforce uVusi to tell his mother ukuthi kwaseqaleni nje wasithola kanjani isikhundla sokuba ke uCEO. Nengicabanga ukuthi ke uzama ukumqhatha ke noma wakhe guys. So ukuphuma kwemfihlo kaNomfundo noNjengaye kuzobeka ke engcupheni imfihlo kaNomalanga nefake pregnancy. Nokuzophela ke kule nyanga ke esikuyo uAugust. Bathi ke ukwenzo njengoba uSibongile sehlala eduze nje usezoba nesimo nje sokunyamalala yabo ayombona nokuzokwenza kuNomalanga amlandele bese ke istress sakhe siqala lapho ke yabona bese ke uba nesimo sokuthi ke ekade ke nasilindele sokuthi ke uNomalanga aphuphunyelwe ke isisu yabo kusho ukuthi mhlawumbe umjolo kaSibongile nokwenzo uzokwenza ukuthi yabo abe nemiscarriage guys, abe nemiscarriage kodwa ke funny enough I won't tell the family, I don't know guys, noma mhlambe base holding bobabili somewhere, but kuzoba nje inguyazana indaba yakhe ukwenzo noNomalanga ingane bayingcwabe bobabili engazi ukuthi ingane izobe ikuphi yabona nje umuntu oyisilima lana domdom ukwenzo angazi ukuthi ubelela kanje noNomalanga embedeni engakwazi ukubona ukuthi sisa sikho. I don't know. Lesi simo guys sizomshaya kakhulu ukwenzo and ugcina uadvise uNoma to use that opportunity to get closer to ukwenzo. Angazi noma lokho guys kuzokwenzeka bekude nomndeni njengoba sengishilo nje ukuthi indlela ekwenzeka ngayo kukhomba ukuthi ke bazobe bengikho eduze kakhulu nomndeni. Bathi ke uphetheni uzomangala ke ebona izithombe zikaNomalanga ku social media engasakhulelwe uyabo. So guys, I'm hoping ukuthi ke into izoba soba yonke into izoba sobala njengoba ke nezika njengaye ke sezisobala. Ngiyathemba ukuthi uNomfundo noma ke uNomalanga uzogcina ibanje ukuthi kahle kahle wengakaze aze akhulele from eqaleni, but as for now sibe ingcwabile ingane bobabini nokwenzo without the family. That bring us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi ke wena are you happy ke ngendlela ke isitori sika Nomalanga si unfold ngakhona. Bye.